Sasa ni ngumu.
Ni nyingi kuna mmoja anasema saa 10
yes the same book that we the first yes and so this is the learner that moved to the
kuna nyayo hapo kuna wachana na ndugu yangu